Abanyarwanda twari twaragowe we ayi we bari baduhigiye kutumara iza marere zadukuye ahagawe ngira imana iraturo amirwa imiyenzi nari mfite imbyeyi we ayi we bari baduhigiye kutumara ndara mu myobo nari mfite inyumba we yangira imana iraturo abanyarwanda twari
umugore yahuye n'ingorane mu gihe cya jenoside ndibuka mana yanjye ubwo inkotanyi zaje ku itariki ebyiri z'ukwa gatandatu mu gitondo ibintu byarakomeye abantu baraboze na famiye yanjye nabashije kurokokana twebwe twarokotse mu nda ya mama turi abana babiri nta muhungu tugira nake ubwo baranga ati reka reka uramenye uramenye ati nta kurerera inzigo kuramo ishyano kuramo ishyano
ndahungabana bikomeye imiryango imvaho yose ntabwo iwacu twigeze turokoka turi na benshi ubwo hari harokotse nyogokuru mba jyenyine n'ababana
nawe ntabwo yigeze agira amahoro nawe yavukanye agahinda anagakuriramo kugeza neza isaha
nyuma yabwo bambwira gusuzumisha abana narabyaye ngeze ku bw'umugisha abana mbasuzumishije bo basanga ari bazima
umwana abayeho gutyo abayeho nabi ariko yarira nk'abandi bana nkamucinya yagira ngo icyo akoze mbese nkumva atari ikintu umwana agomba ngiye gukora
maze kubimubwira ni umwana udakunda kuvuga ni umwana uhora acecetse ntacyo ashobora kumbwira
nibwo yambwira turabizi ati ngiye kwiyahura nkuve mu maso dore igihe wahereye hano hepfo hari umugunguzi muremure ahantu bacukuye umuhanda
ararira arize nanjye ndarira ndavuga nti ibintu nkoze ni ibiki
kubwira umwana uti wavutse mu buryo bw'ihohoterwa agukurikirana cyane ashaka kugira ngo amenye ibyo bintu neza amateka yabyo kubyatura ngo bisobanure bikaba ari ibintu bigoye ugasanga ndimo kurya indimi kubera gutinya kubivuga